Imuvi ikhuluma ngezithandane ezimbili uJohn noAlice ababethwele kanzima ngakoze imali ngendlela ukuthi impilo yayinzima kubona bengenakho ngisho ukudla ekhishini nezinga lemali yerent ababeyikhokha laselinyukele phezulu. UJohn wayengenamoto esebenza kwi-marketing company ihamba ngebhayisikili. Ngenxa yesimo sokuhlupheka kwakhe nokungaperform kahle emsebenzini yayingekho imali ethena ayiholayo, nebhosi eyayiwumphathi wakhe emsebenzini yayihlezi njalo imsongela ngokumxosha. Intombi yakhe uAlice yena wayehamba ama-job interview kodwa babengamthathi emsebenzini ngenxa yokungabi nayo experience omsebenzi. Sekhaya kwakujwayele ukufika umastende uAni azofuna imali yerent, ejwayele nokugxeka indoda kaAlice ngokuba isahluleki. Kwathi ngobunye ubusuku uJohn noAlice baye ephathini bengazi ukuthi kugqokwa kanjani. Bafika begqoke casual bengazi ephathini kugqokwa formal, kodwa baqhubeka nokuhlala ephathini eyayihostwa omunye wabangani babo basecollege uPayton owayerich njengabanye abangani bakhe basecollege, okwenza uJohn noAlice babukeka njengehlupheki kakhulu. Kodwa ke baqhubeka nokuphuza utshwala bamahhala okwakuyinto evela kancane kubona. Ngosuku olulandelayo uJohn wavuka e-5 papalaza ephalaza ngemva kokuphuza utshwala bamahhala. UAlice wavula ifridge efuna ukuthola into ezosiza indoda yakhe, kodwa wabuya wakhumbula ukuthi efrijini akukho lutho. Babona kungcono ukuthi baye ezitolo ngemadlana yokugcina babenayo. Besendleleni bambandakanyeka engozini, kodwa ngenhlanhla bona bobabili abalimalanga. Emva kwesikhashana uJohn esakhuluma namaphoyisa, uAlice wabona owesifazane osemdala ethatha i-teapot elingajwayelekile. Kwakunesitolo eduze kwalapha. Ngokufuna ukubona kwenzakalani, uAlice wawela umgwaqo wawungena ngaphakathi esitolo. Wathi ukuxoxisana nalo wesifazane, kodwa kwathi lo wesifazane ephazanyiswa ukungena kocingo, uAlice walintshontsha leli teapot elicwebezelayo waphuma wabaleka esitolo. UJohn etshela uAlice ukuthi uyaqala ukubona intombi yakhe intshontsha. Wathi uAlice ubengantshontshi kodwa ubelitsheleka. Ngosuku olulandelayo uJohn wahamba emsebenzini, uAlice wasala ekhaya eayina izinwele zakhe. Ngesikhathi esakhuluma nefoni washisa ikhanda lakhe ngephutha. Ngaleso sikhathi eshisa ikhanda, i-teapot lenza okungajwayelekile lanyakaza. Ngenkathi uAlice evula isivalo se-teapot, wethuka efica sekunemali ngaphakathi. Wethuka ezibuza ukuthi ngabe le mali ingene kanjani. UAlice waphinda lokhu akade kwenze ekuqaleni, wayishisa iy'nwele seyishisa ngamasibomu. Khona manjalo kuyishiseni kwakhe i-teapot laphinde lenza lokho okufanayo, lanyakaza lakhipha imali. Ngokubona kwenzeka lokho, uAlice waqala wazilimaza ngabomu ngey'ndlela ezahlukene. Ngokwanda kwezinhlungu azizwayo kwakuba ukwanda kwemali ekhishwa i-teapot. Emsebenzini kaJohn, umphathi wakhe wamxosha emsebenzini ngokungenzi kahle. UJohn waphindela ekhaya wafica intombi yakhe ilele phezu kombhede ilimele. UJohn wathembisa uAlice ukuthi uzomtholela usizo, kodwa uAlice wathi cha akalimele. Khona manjalo uJohn watshela uAlice ukuthi uxoshiwe emsebenzini. Usenjalo uAlice wasakaza uJohn ngempamba wamlahla phansi. Esamangele uJohn wafikela ukudideka okunenjabulo ebona uAlice emkhombisa imali ephuma kwi-teapot. Lokho kwakuchaza ukuthi oyedwa phakathi kwabo kufanele alimale ukuze kuqhamuke imali. UAlice wazama ukuchazela uJohn kodwa uJohn wayengayikholwa leyo. Waziprova kahlela uJohn, kwaqhubeka kwakuphuma imali eningi kwi-teapot. Bashana kuphuma imali baze bakhathala. UJohn waqala waba nokungabaza ecabanga ukuthi leli teapot lizohlukanisa ubudlelwane babo, kodwa uAlice wazama ukuchaza kuJohn ukuthi i-teapot bazolilahla masebeni u-1 million wamadola. Yize uJohn wayengayizwa leyo. Ngosuku olulandelayo uAlice esalele, uJohn wathatha lelo teapot waliphindisela back esitolo, kodwa esitolo kwakungasekho muntu. Waqhubeka walihambisa komunye umbukiso. Umethula ihlelo walo mbukiso wachazela uJohn ukuthi i-teapot angalikhokha kelo 5000 wamadola, kodwa leyo mali yayincane kakhulu kunale uJohn ayilindele. So ngokuzwa lokho uJohn wathatha i-teapot waphindela nalo endlini. Ngenkathi lelo teapot livezwa ku-TV, enye indoda eyaziwa ngo-Dr. Ling walibona wafisa ukuhlangana noJohn ngezizathu ezingaziwa. Ngakolunye uhlangothi izithandani uJohn noAlice babesaqhubeka nokuzama imali ngoba sibathola beyishisa izandla esitofini segesi ukuze bathole imali eningi. Baqhubeka njalo nokwenza izinto ezobazwisa ubuhlungu njenge-waxing nokukhipha amazinyo bengajovanga nokuyobhala ama-tattoo nokwenza imkhuba yokushayana ekamereni lokulala. Ngaleso sikhathi i-teapot lalilokulikhiqize njalo imali. Izithandani zathatha imali yazo zayifihla e-bathroom yazo ngenxa yokuthi babengafuni ukukhokha nemali ye-tax. Ngosuku olulandelayo bavakashelwa umndeni ka-Alice. Wawuzama ukwenza ihlango u-Alice ngokuthi akanangane, kodwa ngokubona izinto ezinhle ezikhona la endlini babuza uJohn ukuthi wenza msebenzi muni. UJohn wenza ihlango ukuthi usemsebenzini wokudayisa ngezindlu. Ngokuhamba isikhathi sebesele bobabili besajabulela ukuqeda zonke izikweletu ababenazo, babexoxa ngokuthi impilo yabo isishintshile ngenxa nje teapot. Ngenkathi besajabula kanjalo kwase kunomuntu ongqongqozayo emnyango. Ngenkathi uJohn eyobheka osemnyango wakunezela amane ezimbili zamaJuda ezangena ngenkani endlini zaqala zamshaya uJohn zilifuna la iteapot. Bethi leli teapot kwakuyela gogo wabo, bethi ugogo wabo wayelivikela esaphila manje selintshontshiwe. Lezizelo amanzi zamaJuda zazithi zizela ukuzolanda leli teapot ziphindise ekhaya. UAlice waqamba amanga wathi uselidayisile. Ezinsukwini ezedlule uAlice wachitha imali eningi ngama makeup products. Ngenkathi izala amanzi zamaJuda zizwa lokho zacasuka zifuna imali. UAlice ngoba welifihlile iteapot wa wafaka isandla kuTeapot wabuya no cash ophume ngokushawa ka John wazalinika izilemane zaphuma zahamba emva kwesikhashana uJohn noAlice babefuna ukufunda kabanzi ngaleli Teapot bahamba baya kwi library endala ukuthola kabanzi ngaleli Teapot bahlukana phakathi uAlice wahamba yedwa ukuyothatha incwadi ephethe imininingwane ngaleli Teapot ngenkathi uAlice esavula ama page wathola okumthusayo malena ne Teapot lelo page elalibhalwe lokho uAlice walidabula uJohn engaboni encwadini siyonke bafunda ukuthi leli Teapot lalikhona kudala ngesikhathi sika Jesu nanokuthi ligila izimanga linamandla amangalisayo uJohn waphatheka kabe bona ukuthi khona ipage elingekho leli lichaza kabanzi nge Teapot uAlice alidabulile engazi uJohn ekhambeni kwesikhathi bathenga imoto enhle nomuzi omuhle endaweni yabantu abadlizama ngeyaphona uJohn wazo waqala ibusiness lelebuli yagologo eliqanjwe ngegama lakhe benza iparty endaweni yabo entsha bamema bonke abangani babo aba rich ngoba nabo basebenemali kusemnandi epartyini uDr Ling wanqonqoza eminyango wachazela uJohn ukuthi uJohn benoAlice basengozini enkulu wathi yena usuka endaweni edila kakhulu nezinto zakudala ezifana nale Teapot nezinto ezinemilingo uDr Ling wabatshela ukuthi ufuna ukulithenga le Teapot uJohn wafisa ukuthi lidayiswe leli Teapot kodwa uAlice wavukwa ulaka wagxosha uDr Ling wavala umnyango ngobusuku obulandelayo izithandani uJohn noAlice beshayana ngenhloso yokwenza imali babengaboni ukuthi uAni weya umastand wabo ngaphambilini wayilalele yonke inkulumo yabo wezwa ngamandla enziwa leli Teapot uAni wangena ngaphakathi walintshontsha leli Teapot wabaleka naye bamjaha baphumela ngaphandle wafika ngaphandle kwaba nempikiswano yenkulu eyagcina yenza ukuthi leli Teapot uAni yalijikijele phansi emgwaqweni lisesemgwaqweni khona manjalo wadlula i-truck yathela yahamba phezukwalo kodwa kwafika wabathuza nokwabajabulisa ukuthi Teapot lalingalimele indawo lingenaso ngisho esincane iscrash yilokho okwenza izithandani zibone ukuthi ziphethe into enamandla kakhulu so ngakusasa ekuseni bavukela kuDr Ling beyofuna usizo uDr Ling wabachazela ukuthi ukuba nalelo Teapot kuzobaholela emabhadini naseyintweni ezimbi ngoba bonke bake baba amandinga zibalo le Teapot babefaka abuhlungu wabachazela ukuthi umnikazi waleli Teapot ugcina esevukelwe ubulwane enze nezinto ezingakhulakali uDr Ling wazama ukubachazela ukuthi abalibuyisele kuyena le Teapot uzobakhokhela imali ebatshela ukuthi isikhathi sisekhona sokusindisa impilo yabo kodwa khona manjalo uJohn noAlice banqaba ukumnikeza le Teapot bamshiya kanjalo bahamba bathi ngalelo langa ebusuku uAlice wezwa kukhona umuntu ogqekezayo eminyango wavusa uJohn ngokusheshsha emtshela ngalento ayizwayo ngangempela uAlice noJohn behlela ukuthi steze singezansi bathola izele amanzi amaJuda zintshontsha yonke imali yabo uJohn waphuthuma wathatha i Teapot wabanikeza lona kodwa oyedwa kuzele amanzi amaJuda wanqaba ukuthatha Teapot wabatshela ukuthi bebevele bengafuni Teapot ibona kwaseqaleni ngoba bebevele bazi ukuthi iTeapot ekugcineni liletha izinhlungu nokulimala nokuchitha kwegazi babatshela ukuthi bebezela ukuzofuna imali kuphela izele amanzi amaJuda zabashiya kanjalo ngosuku olulandelayo uJohn noAlice bavuka bengenamali lokho kwenza isimo sabanzima kakhulu lapho neTeapot laseliyekile ukhipha imali lapho iTeapot laselifuna bezwe ubuhlungu obukhulu ukuze bathole imali lapho kwenza baphinde babuye lokhulu ukuhlupheka izithandani zahamba zaye ebar lapho uJohn avela sukela khona indoda yayizimele ngenkathi le ndoda emshanga esibhakela laqala futhi iTeapot layikhipha imali lokho kwenza uAlice wajabula futhi wathi ngolunye usuku uAlice ezidlalele epaki kwazidlulela umfana owawiswa iskateboard kodwa wanothisa ukuthi ngokuwa kolo umfana kwiskateboard iTeapot laqala futhi lakhipha imali okwenza uAlice wabona ukuthi sonke lesikhathi beyilimaza bayakwazi ukuthola imali bengazilimazanga bona basuka lapho baqala bavakashela izindawo ezihlukahlukene ekuliwa kuzona njengama ring wrestling nalapho kuzuwa khona ubuhlungu njengasemagumbini okubelethela omoya esifazane belethe lokho futhi kwaphinde kwaqala kwabuyisa ithemba phakathi kwezithandani ezinguJohn noAlice kodwa uAlice wayeseqala ukuba nomona nomhobholo esefuna ukwenza imali eningi ngelinyelwa ngabe driver uAlice waqonda ngqo ngemoto kumuntu owayezihambela emgwaqweni ufuna ukumshayisa kodwa ngenhlanhla uJohn wasibamba isteering wasijikisela eceleni uJohn wakhuza uAlice ngokuthi akayeke ukuzenza lezi zinto azenzayo zokuacting ngathi useyahlanya ekhanda kodwa uAlice waphendula uJohn ngokuthukuthela wamthuka ethi yena ufuna iTeapot likhiqize imali eningi baqala lapho futhi bathola ukuthi iTeapot liyakwazi ukukhiqiza imali ngenxa nje yobuhlungu benhliziyo baqala lapho bacasukelana benzela ukuphathana kabuhlungu ngenhliziyo benzela ukuthola imali eningi behlukumezana ngokomphefumulo kunokuzilimaza ngakusasa ekuseni izithandani zaphinde zaplana ukuphulana izinhliziyo baqala lapho bakhiphelana izimfihlo ukuthi bake bachithelana bebodwa ngesikhathi uAlice etshela uJohn ukuthi usuka kwalala ubusuku obuyi one night stand noma stand wabo uArnie lokho kwenza uJohn wacasuka kakhulu wafuna ukuziphindiselela ku-Arnie. UJohn waqonda ngqo emzini ka-Arnie, wathuka unkosikazi ka-Arnie. Ngawo lolo mzuzu i-TEAPOT lalenza imali. Baqala babona lapho ukuthi i-TEAPOT iyayikhipha imali nangokuhlukumezeka komunye umuntu ongahlangene nabo. Ngokubona lokho izithandane zahamba ziya kumalungu emndeni yabo nakubangani babo beveza obala amahlazo nezimfihlo zabo. Lokho kwabachatha kakhulu nabantu abasondelene nabo ngakolunye uhlanga ukuthi babengenandaba ngoba babenza imali. Kwaqhubeka ukuhamba kwesikhathi benza imali ngaleyo ndlela. Kwathi ngolunye usuku Alice watshela uJohn ukuthi imali usezoyenza ngenye indlela manje. Ethi usefisa ukubulala amapimp aphethe abaqwayizi kanye nabantu abadayisa ngeidakamizo. UJohn wazama ukukhuza intombi yakhe kodwa uAlice watshela uJohn ukuthi labo bantu abakufanele ukuphila emhlabeni kanti futhi yena ufuna ukwenza imali eningi. Baqhubeka neplan yabo ngenkathi bemba umgodi abazongcwaba kuwona labo bantu. UJohn wazama ukumisa intombi yakhe ingakwenzi lokho. UJohn ezama ukutshela uAlice ukuthi i-TEAPOT selimenze umuntu obunenhliziyo embi. UAlice kodwa ongafuni ukuzwa watshela uJohn ukuthi uzokwenza lokho okubulala ekhona noma engekho uJohn. Ngokuthuka uJohn waphindela kuDr. Ling ngokuyofuna usizo kodwa ngebhadi uDr. Ling watshela uJohn ukuthi usefike emva kwesikhathi vele i-TEAPOT seliwonile umqondo nenhliziyo kaAlice akusekho ukubuyela emuva. Wathi uDr. Ling kodwa into ekumele ayenze uAlice ukubuyisa i-TEAPOT. Kwathi ntambama uAlice ephuma kuyogeza wabona uJohn ehleli ewindini ephethe lona i-TEAPOT ephethe nalo leliphepha elalikade kudatshulwe uAlice encwadini yayise library. UJohn wabuza uAlice ukuthi ukhethani phakathi kwakhe ne-TEAPOT. Ngenkathi uAlice ethule ngasho lutho uJohn wagxumela phansi ephuma ngewindi wasakazeka phansi ne-TEAPOT laqhubeka nokhipha imali. Waqala lapho uAlice wethuka wagijima ukuyobheka uJohn kodwa uJohn ngenhlanhla wayephila futhi engalimele. Waqala lapho uAlice wazibona ukuthi uyena osephenduke umuntu omubi. Watshela uJohn ukuthi yonke le mali nale-TEAPOT akuchazi lutho uma uJohn engekho eduze kwakhe. Wathatha isinqumo sokuthi alihambe le-TEAPOT. Kwathi ngalelo langa ebusuku sebelele wabuya uArnie wayekade uMastend waqhekeza indlini yabo walintshontsha i-TEAPOT futhi izithandani zathola ukuntshontshwa kwale-TEAPOT. Bavuka ngakusasa ekuseni baya emzini ka-Arnie bafica uArnie nonkosikazi wakhe begcwele igazi belimazana ngenhloso yokwenza imali. UArnie wabakhomba ngesibhamu kwathi ngaso leso sikhathi izilamani zamaJuda zangena eminyango zadubula uArnie nonkosikazi wakhe ngesikhathi uArnie nonkosikazi wakhe bedubula bebhekise izilamani zamaJuda. UArnie nonkosikazi wakhe nezilamani zamaJuda bafela khona lapho. UJohn noAlice basinda kulowo kudubulana ngokusheshe bathatha i-TEAPOT nenqwaba yemali eyaphuma ngokufa kwabantu abawu-4 endlini ka-Arnie. Baphuthuma bebheke kuDr. Ling bafike bamnikeza lona i-TEAPOT. Kwaba kuphela kwebhadi labo baphila ngokululeka. I-movie iphela sibona uDr. Ling ephethe i-TEAPOT eliphonsa phakathi olwandle lapho elingeke liphinde lithole umuntu khona.
Thank you for watching Storyza TV and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this.